Hi, hi, people. Njengamanje nginosis Khombi, best friend kamaZulu. Ubona kunjani manje lana, khamba kanjani? Are you happy ukuba lana?
I'm very happy ukuba lana. Yonke into it's going according to the plan. The turnout was so great. Bonke abantu bahle. Yonke into inhle. God is so amazing.
Kuthandeka ufuna ukuthini mhlawumbe ezomqhubekisela phambili?
Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazi ukuthi uthandeka best friend wami, uthandeka ucousin wami, ingane ka-anti. All the best to her. Benosabelo, sababonge nangokuthi bazigcinile ingane yaze yafika ngesikhathi lapho sebefisa khona. Behleka ngelinye ilanga sithi ingane izoba usifiso, because isifiso sabo ukuthi manje babe nengane. Siyababongela kakhulu. Bazi ukuthi konke abakwenzayo ba-invite uNkulunkulu, bameme uThixo, uzobona everything will fall into place.
Besikhona.